then ndisafunda grade 1 ndacimba ndikleve eklasini ungena ititshala yethu yemeth ifika isibuzo ithi 1+1 eyi ingabikho iansa athi khumbuzile nawe uyazi iansa ndithi xolo titshala ndiyazi athi okay ihomework yenambani ukuze emakhaya ndingulaa mntwana ke mna ozimbebeleyo ndihamba ndiyacula ke ngoku siphuze amasava nabe sesifoka le madlana abe sesifoka labantwana xa ndifika utata phaa ndingena ekhitshini umama ubone umphokoqo kanti andiqaphelanga ubumamam ubone umphokoqo utshisi unomsindo ndithe mama 1+1 athi futheke ibhale phantsi futheke xa ndigqitha ndiye edinerom ndifika ufaka upha utata indoda enzalayo ingqengqile phaa ibeke unyawo phezu kwesofa yetata 1+1 athi sminoff apha ndibhale sminoff xa ndithi ndiyaphuma ye madoda kuthi gqi omnye umfana ofithi madoda alikakapana ndithi 1+1 aye mesigora ndibhale mesigora xa ndithi ndiyakubhuta owethu nozihambela namabhebe ezawakhe uhamba netsherakhe andiqaphelanga ubuyathetha ndithi bhuti 1+1 athi let's go baby ndibhale let's go baby kusengengomso siye eklasini xa sifuya eklasini asibulise utitshala asibuze impilo siphile athi nenzile ihomeworki ndithi yes titshala nditsho ndikhwela phezu kwedisiki athi okay 1+1 ndiphakamise athi khumbuzile futhake hayibo mntwana inqube yeentoni siminof yasekhoba ngempama yemesigora asambe seofithi let's go back ndikhumbula one of the days ndingalibalanga ebendifunda apha i-WPS ndifunda ugrade 9 2013 ngoku sigcile ikoral ke phaa eyi ndakusilethwa ke nam kuthiwa hayi noko shem ndiyazama ukucula ndathetha isolo yethena yathi ke laa solo omra myfo that means almighty god yabona sahamba ke ngoku asikawuqonda umgwaqo seko wecompetition njengoba siyokhompyutha safika ekuseni kanti sokhompyutha late xa sifika phaa ekuseni yemadoda lahamba ixesha wabethu one asikakhompithi asiphathanga kutya asiphathanga ziapile siselana nje namanzi kuphela abethi ixesha ke lahamba ixesha lahamba ixesha kwathi ngo-12 ndabizwa eqongeni kwathi sacela isolo yase-EWPS izogcola andinalizwi ndidehydrated ndidiniwe xa ndifika phaya ndime nje itupiano ndiqale le ngoma kyayithi Ramayfo diva chatapile mna ke nkosi yam ndi dehydrated andikwazi ukucula ndayibetha om ramayfo diva chatapile ran xa ndifika kula top note nawo waphantsi kwathiwa amanzi 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 aweko ngelisho kwathiwa idrinki ndathi nesonka Thank you
very much. Okay. Yeah. Voice yakho ithe kanje ithi and ndiyayi-ektha yonke into yakho ithandile yonke into yakho nice
nice audition man ndibangaza ukhangela hayi akokwanto endikhalazelayo it's fine
yeah sometimes zama nje ufika mhlawumbi comedy mos and idibene ke ngoku ne-stand up comedy least try kwezinye mhlawumbi
ungahambi
kakhulu before you get to the cast to a punch line ne so go straight sometimes ungalugwegweleze before because ndingaphela ndikuluza ngokube ndicinga fama ndihamba nawe ndihamba nawe yaw At least, yeah, there was something that you can just work on as a minor details of how do you make it move with us. Come, and take us immediately.
No, I loved it.
Thank you. Did that work? Oh, yes, ma. Ay, ay, ay.